Okay. Yeah. Sengimukuphile ngubani? Awu, konje umgube usebenza ebusuku namhlanje. Okusho ukuthi yena sengumenza ebusuku. Oh, sekusele umdlalose. Umdlalose.
Ah, umdlalose olandelayo. Ngiqala ukukulandela usenzele kangubani i-toilet. Ngilokho engihamba nayo ngikushutha nje.
Mahewu, delete leyo video.
Oh, what, Bucks?
Mahewu, kukude kabi endlini kaDlamini Mawula. And ngeke ungishiye mina ngejubane. So ungafuni ukudelete le video ngesibhaxa.
Bucks, le phone engiyisebenzisayo ekaDlamini. Eyami isendlini yakho uDlamini e-charging. And le video sengiyisendile efonini yami. So noma ungenzani i-video ayisayi indawo.
Mahewu mfowethu, ufuna ngikunikene ukuze uzodelete le video mfowethu. 100 rand?
Bucks, awukwazi ukungibribe ngemali encane kanje ngisanda kuhola. Ngifana njengeslay queen ngeDurban July. I'm too expensive.
Mahewu mfowethu, awukahle mfowethu. Uyabona njengoba ungibamba ngenza le nto mfowethu. Ngifuna yona imali mfowethu. Sikhuluma kumanje usibahle usendleleni uyeza today uzolanda yona imali mfowethu. So mfowethu ngiyacela awukahle mfowethu.
Bengiveza ividiyo. Kodwa wazi ukuthi ungikweleta ifavor and emhla wangenzela leyo favor ngizobe sengiyidelete ke.
Bitches, uma akuma akhuluma into engayizwa kahle ngiyamshaya.
Hawu, hayi Dlamini, umfowethu ungayenzi le nto leyo, ungamshaya umama.
Umuntu uma ebhedi uyashaya ama bitches.
Hayi Dlamini, i-gender based violence leyo obusuyenza, i-GBV straight.
Cha, akuyona GBV, i-MMU, umuntu uma ebhedi uyashaya.
Ha, ngithi ngibonge la ukuthi usujoyine lo mculo kama pages.
Hayi. Unetalent umfana lo.
Seloke waqala lento yakhe yomculo, akasawazi nama drugs.
Ma pages. Udla ama drugs? Ambathi udla ama drugs?
Eh, ubephe imbenzina lo.
Ma pages. Ma pages una 37. Bempenzina. 37 bempenzina ma pages. Nas. Yabona next time ngakubona uqonza ngiyakushaya.
Hayi Dlamini mina kade ngayiyeka le nto leyo.
Ngisacela umgade weDlamini.
Hayi ngizomgade. Waqonza nje ngiyamshaya.
Manje Dlamini ngeke sakwazi ukuxoxa nje
iconzi impamo. One conzi one pam. Ngakho ke conza wise.
Ngiyabonga ke Dlamini.
Hayi kulungile ma. Hey. Bengiyiriti, bengithi umama wakho uzobhedi. Ayomshaya.
Dlamini, abashaya washiya abantu abadala.
Hawu, ngiyahlala amabhentshisi, ngiyahlala. Ngiyahlala. Abantu abadala baphakanyisela isandla. Noma bekuthiwa uyambona uyaphuma esandleni, awumphakamiseli isandla. Amane uhambe kunokuthi umphakamiseli isandla. Hayi, sami, sami.
Hawema, isikhumo sami basokile.
Hayi, akwazi ukuthi sinjonjwe. Akwa mhlawumbe usibeke kwenye indawo, sisicindisise.
Dlamini isikhumo sami besibekela. Buka manje asekho la esikhwabeni.
Hayi, kodwa akwazi ukuthi sinjonjwe. Akekho umuntu ongena la kini azojonjwe ebini uma ngakho asi ukuthi uyathakatha. Abantu abambe khuluma le yonto. Yizwe bantwini le yonto hayi mina.
Dlamini, obala abantu abathuma umethakathi.
Mabhentshisi, yabona ngazi ukuthi energy yakho uyifocus endaweni yayo. Ngasifocus enekutholeni isigini. Hm? Liphi ikamelo lakho?
Nani?
Oh. Thumbs up back. Mabhentshisi, wane bhakede lomchamo ekubeni ithoilet elikhona la ngaphakathi.
No, Dlamini, kuyabanda esuku. Manje ngenqene uvuke. Ngiye ngikhiphe nje umbhobho, ngichame kanje.
Hey, man, kuzwa. Ungikhombe umkhuba wakhe ebolile. Sicinge isigingi.
Oh. Umaxwell nedlozi lakho okhuluma, hello.
Awu cha kuphezulu ke kumele kube ngenzansi namhlanje. Ifana usuyibamba nedlozi kabi.
Mahewu. Awu ukhuluma into ongifonelela yona usheshe ungangichithele isikhathi.
Awu Maxwell mnganami. Yazi sidinga usizo lakho la. Sino Emma sifuna ukudlala i-wrestling manje
sishaya yithi.
Usangene. Abe. We mntwana. Awuzela ungiyele esitolo.
Usathunyimi.
Engani ngiyakuphathisa nje nami?
Hayi bathu mangabovuma ukuthina ngithunyimi.
Wesilemo fozonyawo.
Silemo fozebani?
Hawu. Konje ngitheni? Hayi bo. Umntana wakho lo sengaka? Hayi fikele phi niyakhulisa bo. Hey.
Uthe umntana nami uyisilimo fuzebani, Maxwell?
Bengazi umntana wakho lo. I take it back.
Yazi ukuthi akusakazwe ngempama.
Hey, angishaye ngezulu phela. Igcwale ngakho.
Hayi myeke.
Ewe yimina. Akashongo lutho kumina. Uba nodeleliwe. Lalela. Shayina umngoma eqoke sikuvume.
Musani ngisanganela nina ngisiye umthakathi mina.
Isho mangakwazi ukuzenza lezi zinto. Ngeke sikujaje. Hayi mina ngizomjaja. So. Kahle kahle le ngubo egqokile ifane costume ka Halloween. Sukela namhlanje awusayena umakhosi, umakhosi. Awu makhosi azana mani.
Yabona wena, ngifuna ukuyotshela ubaba khona ezobhaka.
Ayibo, othatha mina ngathi besibabili nje kule nto.
Ya, ngibambe nami ungise kubaba, sponsor bawuzoshaya phakathi kwami nawe.
Hey, fusa kuthula wena.
Ha, uyangithuka. Sawutshela ubaba.
Wesanda ngiyadlala man.
Sithe kuwithi ne.
Yabona wena, ngifuna siyotshela uyihlo kwale zokubhakaza. Sana.
Hayi. Kyaphetha. Sengihambe yonke le mize ngala. Abakazi babone umuntu ephethe isikini.
Mam, ngapha lutho.
Hey what? Awasibona singizoba benches?
Angikaze ngisibone.
Akekho umuntu owambona ephethe isiginci.
Ukhona.
Ubani?
Wena, izolo.
Ma benches. Ngiyayisola mina le champ.
Nami ngimsola. Kodwa ma benches ucabanga ukuthi mina sengingajontshela wena ekubeni umakhe esatshwa nje ukuthi uyathakatha.
Hayi. Une point.
Shaya lento yakhe ihlaza.
Uyabona Maxwell? Umuke waphinda, waphusha noma wadonsa ingane yami kanje. Ukushaya isonto lonke. Ngokushaya every day Maxwell ngovuka ngigeze, ngidle, ngize la uhlala khona ngizokulanda ngushaye. Ukukushaya kumina kokufana nomsebenzi.
Ha, uthi akakuzwanga baba.
Angaze ngisho lonto.
Bucks mfowethu umntana akho awudile naye. Ungesile la wathi mina ngisangoma esumphuphe.
Oh. Okay. Sibahle. Awusho umntana. Angizwe ngawe. Kwenzakaleni?
Ngifice umalume noSanda exoxa nami ngase ngangena engxoxweni.
Hey, unamanga mana kangenanga engxoxweni bangesile benoSanda bathi ngisangoma esumphuphe.
Mana ke Maxwell. Awusho. Ubusuyile kuDlamini wayoceba uSanda ukuthi uyakudelela.
Eh ngile lapha kaDlamini akekho.
Maxwell, nanga uDlamini nje.
Oh hayi, shuthi usebuyile ke la kade be ekhona.
Maxwell, sizohamba nawe siya kaDlamini uyoceba uSanda kubaba wakhe.
Hayi hayi ngizoya khona.
No, asahambe manje. Wena ngena endlini ngiyabuya. Hayi bo, we baba, waqina manje.
Musa ungidonsa ngiyakwazi ukuyihambela.
Hey, nami bengikwazi ukuyihambela, but wangidonsa. Ngidonse baba.
Kuluma, kuluma bhuti.
Niyaphila Dlamini bhuti.
Hey, wemadod, anikhulume nitenizela ningangichithela isikhathi ngibhizi lana.
Hurry up baba, hurry up.
Oh, usushula uSanda ungeyisilwa ngibiza ngasangoma esumphuphe.
Sanda!
Ba,
utheni ngibalume Maxwell?
Cha mina baba, ngimdlalisa wami Maxwell.
Umdlalisa nje untanga yakho.
Cha kayena.
Xolisa kumalume Maxwell.
Ngixolisa kumalume Maxwell.
Okay, kulungile mfana.
Isijezo sakho. Ukwashisa nje. Hamba.
Yabona mhlambe bengingakuthi ufikele liphethini likaDlamini. Lokuthi ingane maye wrong iyajeza.
Ibizojeza ukube uwena ufike nayo kahle. Manje wena ufika nayo nje uyayihudula ngesandla engathi intshontsha amagwava.
Ngimi ngelodwa nje. You should learn from uDlamini.
Baba. Uyakutshela ukuthi ngithukile.
Baba, wenzeni?
Dlamini bethi ngiyaxolisa futhi ngithi ngizonga thatha ngeenga futhi.
Thatha ngeenga wahluka ingane. Thatha ngeenga. Isibindi sokuthuka ingane umdala uthatha
ngiyaxolisa Dlamini futhi ngithathe ngamawala lusokucasuka mfowethu ngase ngivele ngimthuka nje ngathi fuseke
San ziyake zitsha Maxwell hamba washi zitsha umgade lokuthi hayi Robin hamba
mfowethu Dlamini kodwa futhi usengathiwa nje kodwa indoda iwashi zitsha emzini abantu mfowethu uyazi wadlozi longiflakthela mfowethu
okay me cantala Well, I'm washing it.
Okay. Namanje usatha ngisekiphethini kuDlamini.
Fusa yakwena.
Usho manje usatha
Dlamini. Na nanga ubhakise ngela kwakhe ufuna ungishaye.
Yabona mfana wami, ngiyeke usebenze la forever. Uzoqeda uphume ngubhonye sana. Sibahle. Sondeza ijuice isinkwa nebhentshi.
Dlamini lesigcinxima angasithola ngempela angazi ngaba yini eish
Mano, we have my pitches. So, no, my lady, I can't live.
I mean, you're not your time, I'm afraid.
For second, I'll find some coming up.
Hey, where's the mini? It's king, it's on, as I say, I was being a lad. But it's a man for a year, and he shared a son as I am. My sons obey him, must say, this king's son. Hey, as.
Pages, Zucala, Zucala, my pages.
Zaman, you are not dead. Uswagin, Sam.
I bought asking a baseball game for a photo shoot.
Who's what I ban?
Best kitchen, the song is ballet kitchen.
Latin, a kitchen, that is that.
I bought my pages, sick kitchen, Kulum.
No,
Mira, I'm shy, my pages, and shy.
I wish some Zomira, Zomira man that shy, made a moist lip. This is my bitch, this is my bitch. This is my bitch. This is my bitch. So, practice success. Hayi usushayile man. Usushayile. Usungayeka manje.
Hayi kanti yazi ngisaye nje kanje mina ukusebenza kuyimanje ngicawa nje oqala lapha yana.
Oh, hayi ke. Qhubeka ke mnumzane.
Alright.
Hayi, nginesikhalo sonke. Koze kuse makhelwane sithakathaka.
Bathi mfowethu, ngiyaxolisa mfowethu.
Maxwell, ukuba ugxolise 2 hours ago, bengizoxolela. Manje sengisuke nga-investa kakhulu kulento yokuthi ngifuna ukukushaya. So no.
Maxwell, wenzeni le ngaka eyenza uBucks akukhempele njengomsebenzi?
UBucks lapho uthi bengimdlaliswa phela wathatha ngamawadla.
So uthi mina ngi-emotional. Lazi, Maxwell, ngiya-eda kule nduku bengizokunika yona.
Lalela Maxwell, mina ngakukhulumela noBucks ukusakiyeke, kodwa muzovuma ukungiboleka indlu kusasa.
Okay.
Bucks, yayikhumbula leya favor, ye? Yeah? Ngiyayicela ke manje ukuthi uyekele uMaxwell.
Little bit.
Okay. Maxwell, ham.
Hey, I'm going to go to